Les guys in Davazo and KZNTV, Oifundelo Samuel Soran Molunga, and Gibbingelegan Bugeli, a sick beggar and Nazi, Hamba Pambili, or Sundanam Shange. Konke Kuhamba Kahle, Ngamalungiselelo, Omcimbi, Wesilo, Betule ngokusemthethweni, osonkontileka bomgwaqo, kanti kushone izingane engozini yemoto. Unobhala wamabutho kaZulu, esifundazweni saKwaZulu-Natal, umuzi Nyandeni, uthi amagetsha alingene abalimi ngamalungiselelo omcimbi ongeniswa esibayeni kweSilo umisiZulu. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uNyandeni uveze ukuthi kezokuthutha amabutho eze kulo mcimbi zihleliwe, wabeke sexwayisa ngokuthi ke umgangela kanye ke nezikipa zenhlangano zepolitiki kazivumelekile kulo mcimbi ozokuba sesigodleni ke kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho yelikaMthaniya ngeSabatha.
Wonke amabomba abhekeke esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakathi kwaZulu-Natal ngeSabatha lakulempela sonto emcimbini omkhulukazi ongeniswa kwesibayeni kweSilo umisiZulu kazwelithini. Kangeke ke lo mcimbi ube muhle ngaphandle kwengubo yokwembatha yeSilo ongamabutho njengoba elindele ukuba kaphume ngothi lwawo eze kulo mcimbi.
Nakuba ke siyazi ukuthi silindele abantu abaningi abazoba lapha, abaningi abazoba lapha kulo yamkhosi. Futhi siyabuka nje ukuthi hey mhlambe nalahlelela khona indawo ithanda kuba ncane kakhulu kunalesimo esilokhuza esikhona lapha kodwa into esesiyazi ukuthi nje abantu bayeza amabhasi khona zimonto zikhona bekubalekile uba sikudlulise kubo bonke abazobe behambele lo yamcimbi ukuthi noma isiphi iskipa noma umbala weqembu elithile sicela bangawulokuthi nje baze bawufake noma bawugqoke ngoba asiwudingi emkhosini wengonyama.
Kanti ezokuphepha izobeke iqine kakhulu kuwona lo mcimbi.
Zikhona yonke imibutho ezokuphepha kodwa ikhona phela ingubo yokwenga yokwembatha yengonyama okungamabutho iwona amasotsha lawo ombuso kaZulu. Bese kuba khona ke amaphoyisa lonke uhlobo lwamaphoyisa ngokuhlukahlukana kwalo lukhona lapho kuzokwenza ezokuphepha ukuba ziqine kulo yamkhosi ozobuyenzeke amalungiselelo kuphansi phezulu impela kuyalungiswa i-transport iyahlelwa ukulungiselela ukuthi mangabe sekufika isikhathi usuku lomcimbi kukwazi ukuthi kusinwe ngendlela eyiyo kuyenziwa konke lokho kodwa ke ukubalekile uba sikusho noma sicele noma sikubikeze sikumemezele kuwo wonke isizwe samaZulu ukuthi ngaleli langa lomcimbi la ngomgqibelo siyacela impela ukuba uZulu wonke ahloniphe siyacela ukuba kungabikho umuntu ozophatha isibhamu ngenhloso yokwenza ukuba kube nokuphepha emcimbini wengonyama.
Khona manje lo kunyandeni uthi sabantu bakaNongoma ngakuchaze ngokuthi ukuma eqinisweni.
Akaqale qala ngokubonga ukwethembeka kwesizwe samaZulu. Ukwethembeka kwabantu bakaNongoma. Bona obekuseduzana lapho bekwenzeka khona obekwenzeka ngempela sonto lesuka kuyona. Lapha beqoke nje uvele bayihlalele phansi. Bangayi lapho namhlanje yingakho sibabonga sithi siyabonga kini Zulu omuhle ukuba nikwazi kwethembeka phambi kwehlalo sobukhosi bukaZulu
kuze ke kube imanje akazeki noma kunduna nkulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uzokuba esephumile yini ke sibhedlela ngelanga lalomcimbi kanti inkosi yasemazimeleni neyasemacambini bangabanye balabo abajutshwe ke noShenge ukwenza amalungiselelo alomcimbi omkhulukazi. Ezindabeni ze 1KZNTV kube kuphilana kamzimbo idelele bafokazana kacebe khulu ngibika ngisesigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma.
Khona manje lokho abantu bakaNongoma bathi ke sebe ubheke ngabomvu lomcimbi wakulempela sonto kwazi ke sesesideke isikhathi umdlokombane akhothama ngakho ke kuhle ukuthi ke kucace ngohlezi kulesi sihlalo.
Siyazi ngalomcimbi ozobunge sabatha wokuthi kuzobe kumukelwa inkosi uMusiZulu ingene esibayeni siyethemba ukuthi inkosi yethu izoza nemehluko omkhulu futhi kunalo aduvela ukhona ngaphambilini siyajabula kakhulu sobe sikhona
sijabule kakhulu ukuthi kunomcimbi ozoba khona wengonyama ngoba besifisa kakhulu kube nengoma sihlele kakhulu singanayo ingonyama siyabonga kakhulu mfana wami ukuthi nize nizosichushisa ngalomcimbi sizobe sikhona siyazi ukuthi ngesabatha kuzobe kunomcimbi wengonyama besazi kakhulu ngoba vele silindele kakhulu
ngalomcimbi ozoba lapha na kwakhangela amankengane okungenisa isilo sethu esibayeni kulo mcimbi lo ke siubhekile ngamehla bomu futhi sobe sikhona siphelele ukuba singaba kwaZulu nathi futhi sowuZulu so kubalekela ukuthi uZulu wonke uhlangano shone khona uyongenisa umntwana esibayeni
ngomcimbi kabayede lesimthandayo futhi esimfunayo nesimkhonzile siyafisa ukuthi umcimbi ozoba ngeweekend kube impumelelo enhle futhi siyazi ukuthi ngoba ezongena esibayeni eyobika ngokomsiko lesiZulu konke lokho sifisa ukuthi kube impumelelo siyathanda futhi ukuthi simsingathe aqine nje ame abayede kingabiko kuzomphazamisa kakhulu yonke into ezokwenzeka ngeweekend siyayithanda futhi siyafisa ukuthi ubayede wethu umisiZulu abe umisiZulu njengegama lakhe enze nje wakushiwo nje edalela ukuthi uzoba ubayede nje kusukela esiswini sikabayede nesendlovukazi madlamini lokho lisiyakubeka ukuthi nje akube impumelelo enhle kakhulu siyakuthanda ukuthi nje ngasoke isikhathi sohle simthanda ubayede wethu
siyakuthokozela kakhulu ukugcotshwa kwesilo nini sihleze bomnyameni so manje sekuyavela kukhanya sikhona nongoma sithi asikhuli sizwe sidlodlobale sakheke njoba sasivele sakheke nabona ngoma bonke ngibafisela inhlahla nabantwana nendlunkulu ngibahlonipha bonke ngithi inkosi babusise siyabonga kakhulu asikhuli sizwe siyabonga
Kwathuleke ngokusemthethweni osonkontileka abazolungisa umgwaqo R603 kanye no-M37 endaweni yase-Adams eThekwini ukholonina Singcobo oyilungu lomphakathi lakule ndawo uthi ke bajabula ukuthi ekugcineni ke izikhalo zabo sezizazakala njengoba sekupheleke cishe iminyaka emine lomgwaqo ke ubahlupha uNgcobo usho kanje ngesikhathi ungqongqosho omnyango wezokuthutha esifundazweni siphohlomuka ezokwethula ke labo sonkontileka
Kulindeleke ukuba kuqale maduze ukwakhiwa kumgwaqo emibili endaweni yase-Adams eThekwini engeminye yakhahlanyezwa zikhukhula. Ngaphambi kokukhahlanyezwa zikhukhula, kubukwa ukuthi buvele ungekho esimeni esihle lomgwaqo njengoba ke sekuphela iminyaka emine izakhamizi zizama ukubekela iphathimandla ngawo.
Lo mgwaqo wethu ave usihlupha. Asikwazi nje uma ithwizulu liyanetha asikwazi ukuhamba. Siyakhathazeka nje ngawo. Uphelile 4 years ungasetshenzwa awuseyiphelile ke imuntu lemgwaqo wayipheli ngishunyaka bo sigodlozela
ukuchitheka amanzi emgaqeni asazi amanzi aqhamukapi awone mo umgaqo yona sime esiphansi kwaso leso la endaweni yase Adams
basebenzisa lomgaqo bazosizakala kakhulu nathi singumphakathi sekuzoba lula kakhulu ukuthi kuhambeke kalulu masiya la siya khona ngoba bekungeselulu ukuthi amatekisi abantu abahambise kahle ngendlela labe yakhona ababuyise futhi ngendlela labe beyakhona
ukwakhewa kwalomgwaqo kuze ke ngemumva kokuba esikhathini esingangeenyanga ezimbili ezedlule obebambe njengongqongqosho omnyango wezokuthutha esifundazweni uphegi inkonyeni ethula ke uhlelo lokuvalwa kwemigodi nalapho ke akuveza ukuthi ke babeke eceleni imali ebalelwa ku 4.2 billion amarandi ukulungisa ke yona ke imigwaqo esesifundazweni njengoba ucwaningo luveza ke ukuthi ezinye zeingozi zomgwaqo zidalwa yiyo lemigodi uhlomuka uthi ke ukulungiswa kwalemigwaqo yombili kuzodla ke imali ebalelwa ku 210 million amarandi
sifake imali engango 180 million ku R603 sifake engango 24 million siyakholwa ukuthi lemigwaqo izosheshe ilungiseke abantu bakithi bazobenefitha kakhulu amathabo omsebenzi azokhandwa kakhulu izoqhasha abantu bendawo iyouth abantu besifazane nabantu abadala nje abakhona kodwa futhi sithe siyafisa ukuthi onjiniyela bakwazi ukutransfera iskills kubantu bendawo kungakuthi bahambe nase skini u-R603 sibanenza ukuthi ungapheli u 6 months ungapheli lo mgwaqo loyo bese ukuthi lo munye waba u 9 kilometers wona u 18 months i time frame yakhona siyafisa ukuthi ke umphakathi ubambisane sibonge nobukhosi bakamakhanya okwazi ukuthi usebenzisane kakhulu nathi namakhansela endawo
njengoba kujwayelekile ukuba ke kube nokuphazamiseka kokuqhubeka kwemisebenzi efuzele amalungu omphakathi anxuseke ukuba kungabi nokuphazamiseka kwazise yiwo agcina ehlupheka
sokushiwo la ukuthi abantu bazoqashwa abangasebenzi basebenze umuntu athola ukuthi afike nempupho ekhaya ikona ukusithosile futhi lokho izingane zethu zizosebenza mhlambe nathi samakhehla singathuka sesithola la singabamba ngakhona esikufisayo manje ukuthi sengathi kungasebenzeka ke kume ukuthi kuthi abantu ukuthi kusasetshenzwa umsebenzi sawumile singase umeleni umsebenzi manje ngoba lento egcineni ishaya thina zakhamuzi
indabenzi 1KZNTV kube kunto mkhona mvubungisi eThekwini. Umndeni wakakheswa nakamthethwa osindiswe neVerulam uthi ke ufuna ke uthathelwe izinyathelo zomthetho umnikazi omemulo uwelile eButhelezi wakuyona le ndawo ke oginqe imoto kwashona ke izingane zawo ezintatha ngomgqibelo kade ke ziyogeza emfuleni ezilungiselela ke ukuyosina emumulweni wakhe uwelile kule ngozi ke kushone intombazane neminyaka eyishumi nane endaweni yesigameko kwathi ke enye yashonela esibhedlela. Insolo ke kwamanje ziveza ukuthi ke iveni bebehamba ngalo laphelelwa ke amabhuleki.
Mangifika ingane yami simphosiwe ngoplastic ucwebisela.
Simoncisimo emndenini wakakheswa kanjalo nakamthetha osindisweni eVerulam kulandela ukudlula emhlabeni kwamadodikazi wabo bengomakhelwane ngemva kwesigameko sokuthi bebekade beyogeza emfuleni belungiselela ukuyosina esigcawini ukweseka omunye omakhelwane obekade emula. Kulesi sigameko kulimale abantu abangu-15 ababili kubona badlula emhlabeni kodwa iminye bengaqinisekiswa kuthiwa sebebathathu abadlulile emhlabeni abanye bathola ukulimala kanzima. Ongumama walo mntwana uthi akayikholwa into eyehlekele ingane yakhe ikakhulu njengoba ethe mayefica endaweni yesigameko kwabe ukuthi yona kuphela edlulile emhlabeni.
Amaphoyisa ke besethi-ke ene acela ingubo yokuthi bamsonge ngayo. Ngacela ngathi ngicela bangibulele yena ngifuna ukumbona. Okay bangibulela ke. Kahle kahle ngangifuna ukubona ukuthi ulimile. Angilibonanga inxeba bazali. Angilibonanga inxeba. Phela ngabona ukopha okwaphuma emlonyeni nasemakhaleni futhi kuyigazana elincane hayi igazi nje. Ngoba idoza labakhelwane yaze yathatha inhlabathi sebemsusile yamboza ngenhlabathi lelo gazi. Igazi elincane into inhlabathi wayikhanga isandla.
Oyilungu lalo mndeni uthi bafuna ubulungiswa mayelana nalesi sigameko esenzakalile ngoba kuyimanje okuyena muntu owayekade eshayelwe imoto umnikazi womcimbi usangaphandle futhi akukho abachazela khona mayelana nesimo semoto zibe zikhona izinto eyilokhu yivela eziyizinkombe eyiveza ukuthi lo mcimbi kukhona okushaya amanzi ngawo.
Lo mcimbi uzokwenziwa mangabe sithi siyalandela. Kwafa inkomo. Kulusiswe kade enzela umcimbi. Bavanga kusasa bathenga enye inkomo. Ezabantu abamaZulu, ifike ukuthi wenze into engumcimbi kufa into enjengenkomo. Kuse kufanele ukuthi uthukuma kancane ukubheka ukuthi izinto zihamba kanjani. Uma silandela futhi kuthiwa kwaphinde kwabaleka isigabu nakona kwakuseyisayini ukuthi ikhona into engahambi kahle. Uma sithi futhi siyalandela siphinde siyeza ukuthi kwaphinde kwafukuhamba emsamo.
Lona iwona mgwaqo ohlanganisa iVerulam kanjalo nendwedwe. Okumgwaqo indawo iyona le okuthiwa imoto yaqala ukuba nenkinga njengoba uyehlela ngokusho kwamalungu omndeni nalabantwana abashonile bathi umnikazi wemoto wayekuvezile ukuthi nenkinga yamabreki kodwa ngokuzwa kwabo umnikazi womcimbi kuyiwona owayeyishayela wayithatha ngenkani. Kulo mgwaqo iyona ndawo okuthiwa babekade bephumekelele emfuleni ngawo ilanga langomgqibelo ngesikhathi sehora lesithathu ekuseni okuwumfula umdloti okuyiwona babezofike begezele kona bese beya esigcawini okuyila khona wasekuyoqala khona umcimbi womemulo. Lo memulo kuthiwa wahoxa ke emva kwaso lesi sigameko sokuginqika kwayo imoto ayithola amantombazane awu-15
washona endaweni eyodwa enye yashonela esibhedlela mangithi awu2 ashonela esibhedlela njengoba abanye besangena bephuma ngenxa yokulimala kanzima ngokomndeni basibaphezulu ngamalungiselelo lomngcwabo njengoba behlela ukuthi babafihle ngempela sonto kude bohosibisi ngiseverelem
asike siye eitolo sizobuya siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona izindaba ze 1KZNTV nazi ke esithi ehamba phambili namhlanje. Konke kuhamba kahle ngamalungiselelo omcimbi wesilo bethule ngokusemthethweni osonkontileka bomgwaqo kanti ke kushone izingane engozini yemoto. Imeyo masipala wesifunde King Cetshwayo akathi nesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ke selokhu umuningi umonakala abawuficileke kule ndawo kulomkhandlu nokudaleke ukuthi ke kusilele emumva ukulethwa kwamanzi. Ekhuluma ke nabezindaba uNtuli ngenkathi behlola amanye ama projects amanzi uchazeke kabanzi ngohlelo lwamanzi lwaseNgoma Nkulu oludleke u6 million amarandi kule ndawo.
Umasipala wesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kwenza konke okusemandleni ukuthi umphakathi owakhele uyakwazi ukuthola amanzi kwazise enye yezinkinga esibhekene nabantu abakhele lesi sifunda. Imeya lomasipala uThami Ntuli uhambele amaprojekthi okulethwa kwamanzi emphakathini kumasipala waseNkandla. UNtuli uphinde waveza ukuthi muningi umonakalo odalekile abawuficile kulo mkhandlu nowenza ukuthi umphakathi owakhele isifunda iKing Cetshwayo usilele muva ngohlelo lokuthola amanzi.
Umkhandlu waseKing Cetshwayo uhambela imiphakathi yaseKing Cetshwayo ukuhlola iinkinga zamanzi. Kokunye sasiqala umsebenzi wokuyolungisa iinkinga zamanzi. Angithi inkinga yamanzi isukule ekuthenini inqalazinda endala ayimaintainwa, ayinakekelwa. So as iKing Cetshwayo unenqalazinda la besinakelela ebeyivuza siyiphesha. Kuneyindawo la khona ebesifaka inqalazinda entsha ngoba endala isigugile. Kwezinye indawo bekungekho sidalo nje amanzi sifika sizophatha khona ngoNovember ngoDisemba bengekho inqalazinda sidalo yamanzi. Senza lokho ke njengeKing Cetshwayo sambela indawo zeKing Cetshwayo ukwenza lo msebenzi ukwenza siqinisekane baseKing Cetshwayo bawathola amanzi. Okumsebenzi olukhuni ke ngoba umonakalo esofica ukhona umonakalo omangalizayo
phakathi kwezindawo kunezinhlelo eziqhubekayo zokulethwa kwamanzi emphakathini iWard 5 eNkandla eMadiyane lapho kwakhiwe khona ithanga elisha elizokwazi ukusiza umphakathi kanye naseNgoma Nkulu nalapho kunezinsiza zokulethwa kwamanzi ezakhiwe ezahlukene ezidle imali elinganiselwa ku 6 million amarandi. Imeyelo masipala ibe siyichaza ukuthi le mali ihlanganisa nezinye izakhiwo akuloni iphithi kuphele lakhiwe.
Engoma Nkulu khona senze iproject ka 6 million. Lo project ka 6 million akona nje ukuthi ibhohole nompompi. Kodwa le project lapha nengoma Nkulu kufike amanzi asuka phansi kuyibhohole bese kuba nane package plant engencane nokho. Enezinto eziningi amathango okuhlanza konke lokufaka lama chemicals afakwayo. Okuyinto nje yenza amanzi ukuthi alunge lithaphuzwa abantu bese izidlule ibe nanendawo ke yokuwagcina enkulu ephezulu lapha na storage tank esakhiwe esisha nje esikhulu angazi ukuthi noma singaphezulu ka 1000 megaliters.
Ezinye izindawo sekuqalile ukwakhiwa kwezinsiza eNkandla iWard 11 esithumeni kanye nakuWard 1 evuma ngoma. Ezindabeni ze 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNkandla.
Umbimbi lwamabutho luthe wonke komuntu wesilisa kumele ke aphathe isihlangu sakhe njengoba kubhekwe kumcimbi ukufaka kwesilo esibayeni. Usihlalo wombimbi lwamabutho uZwelindlovu uthi ke isizukulwane samanje sinyelwe ngenyoni esandleni ukuthola ithuba lokuyohogela impepho enkulu yasendlunkulu kwaZulu. Uthi ke ngisho okhokho babo badlula bengazange bakubone ukugcotshwa kwesilo ngokosiko. UNdlovu ke uthi ke isifiso sabo bekuhamba ngolesihlanu bafika endlunkulu intathakusa kepha ke bazophanyazanyiswa ke ungahlinzekwa ngokwezokuthutha.
Umbimbi lwamabutho lithe alindile ngabomvu usuku lwangeSabatha lapho kuyobe kugcotshwa khona isilo umisi Zulu kaZwelithini Zulu. usihlalo uOmcimbi lwamabutho uZweli Ndlovu uthe bafuna ukungena entathakusa esigodlweni sakwakhangela amankengane.
Silokushilo nje uthe kodwa madodana ushala nomgqibelo ngoba nje sifuna ukungena ngeentatha lapha esilweni kwanongoma. So uqhumisa isibaya sogcwala nje amabutho azimisele kakhulu kuzo zonke izizwe zamakhosi. Sizimisele kakhulu into nje esiphazamisayo nje manje. Ile yokuthi transport engathi transport sisele siyazungela ukuthi ubani ozosinika i-transport asilekelele hayi khona simthola umuntu ozosinika i-transport ngoba ngisho uhulumeni simxhumile izolo safaka ngisho incwadi zethu kodwa hayi awuzwa lutho sesakuxhuma ngisho ubaba umntana ukuthi mhlawumbe naye angalekelela athinte ngisho isile ukuthi abasilekelele benonto nankulu bazolana namabutho ngoba siyayidinga kakhulu i-transport asifuni ukuluza leya mpepho ezobe ishiswe endlunkulu inkulu kakhulu kuthina.
Uthe izinsizwa kumele zizile.
Ngokwensizwa nje yakaZulu. Ngokwensizwa nje umngunu omnyama. Kufanele zizile. Lonke nje lesonto sizile nje insika. Singayi ngale kwensika lesonto. Lonke. Ngoba manje siyempepheni enkulu eyoshiswa indlu enkulu yethu enkulu. Songena esibayeni esikhulu. Ngisho okhokho bethu abangazange bangene kusona. So thina sinenhlanhla nje enkulu le ezobe sivelela kule weekend ukuthi siyonke nesibayeni la khona kuyongena isilo siyogcotshwa ngokosiko lesinto ngokosiko labantu.
UNdlovu uthe insizwa mayiphathe isihlangu sayo.
Imvunulo ibalekile onayo akayifaki. Kuphela into efuna ukuhlonishwa ile mvunulo egqokwa isilo. Iyona kuphela efanele sihloniphe yona nophaphi. Ligalagala lelifakwa isilo. Kodwa nje imvunulo nje onayo nje abayifaka abantu inhle kakhulu imvunulo kodwa kusho ukuthi ongenayo imvunulo angayi empepheni enkulu akagqoka beklina bemuhle mephethe isihlangu sakhe suke phelele leyo nsizwa isihlangu phele sesifuna isandleni insizwa.
Sikhulume noNdlovu ekhaya lakhe lapho ke besibheka khona nje amalungiselelo abo njengamabutho akhona la emgongo Ndlovu. Ezindabeni ze 1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgongo Ndlovu.
Kuba nje ke inkonzo yomncwabo kamanase mkhungu wasemthwalume esihlonyaneni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ke kubambezeleka komncwabo wakhe ngemuva kokuthi ke induna yesigodi sasesiqungeni yabaxosha nesidumbu inqaba ukuthi bangcwabe kule ndawo abathi ke bayithenga bayikhokhela ngempela sonto edlule. Inkonzo yomncwabo ibanjelwe ke ehholo lomphakathi esihlonyaneni Community Hall.
Ugcine efihlwe ngesizothu uManase Mkhungu okwaba nezingqinamba ekutheni afihlwe ngomgqibelo odlule ngesikhathi umndeni wakhe uhlangabezana nembibizane induna yesigodi sasesiqungeni inqaba ukuthi bangcwabe endaweni abathi bayithenga bayikhokhela. Ubukhosi bendawo bugcine emnqabile ukuthi umama afihlwe kuleya ndawo abathi bayithenga bayikhokhela. Ukhala ngokuthi abakwazi ukuthi baqale ngokubeka iliba. Indodakazi kamama ithi ithokozile ukuthi umama wayo uselele ngokuthula yize bengathokozile ukuthi indawo abebeyithengile abakwazi ukuyisebenzisa.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi uma ugcine sikwazile ukuthi simfihle ngesizotha njengoba kade sifisa yize noma singajabulile kahle emoyeni yethu for ukuthi indawo yasekhaya sikwazange ukuyithola ngoba lokho okwenzekayo kuzosilandela nangelinye ilanga kulabo esisele nabo even nami ngisengakwazi futhi ukuthi ngizophinde ngizofihlelwa kanje.
Indodakazi kamama ithi yize umngcwabo uqhubekile kodwa kokwaba nezinselelo kunomndeni obanikeza izinsongo ngokuthi bangaqhubeki nokungcwaba ngoba umama wabo uyindodakazi yabo yakwaZondi.
Kunabantu abafonayo bathi baba kaZondi. Siyo abantu bakaZondi ngeke ngazama ukubathola mina selifwami because bese ngifuna ngabe ngifuna. Kwatholakala ukuthi abantu bakaZondi asinaba bekho umndeni awusekho. So okukuthi mina namhlanje siyaphoxeka mase ukuthi sebezoqhamuka after ukuthi sifuna sifake umzimba phansi. After izimbi zonke sesizilwile thina sisodwa sizingane.
Umongameli weqembu le-IFP uvele enkosini Hlabisa. Uthi ngemuva kokuza udaba lalomndeni waqhumana nobuholi bomdabu bakule ndawo ukuzama ukuthola ukuthi kungabe yini ingqinamba ekutheni umndeni ungakwazi ukungcwaba endaweni abathi bayithenga bayikhokhela.
Sagcina ke sifinyelela entweni engaba usizo ukuthi ngenxa yokuthi awukhumuzi la befuna ukubeka khona othandiweyo wabo kungadala inkinga ukuvele kubekwe ithuna esigangeni. Inkosi yayisilekelela ngokuthi ingakwazi ukubanikeza imali yokuthi bathenge umgodi emaRomeni, okuyinto eyenzakalayo ukuthi bonke abantu abangenayo indawo yokufihla basizakala emaRomeni eduze walade befuna ukubeka khona esigangeni.
Yize noma umngcwabo kwaba nokubambezeleka ekutheni uqhubeke ngenxa yokuthi umndeni uthola izinsongo zokuthi bangaqhubeki nokungcwaba ngoba kunabantu abavele edandi abaphethe incwadi eyisivimbelo senkantolo ekutheni bangaqhubeki nokungcwaba. Kodwa umndeni uqhubekile wafihla umama ngesizotha. Ezindabeni ze 1KZNTV, kubikuza Mando Sicele, ngisemthwalume.
Asiphinde sithi shelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona iy'ndaba zi-1KZNTV asikhumbuzeke lezo ebesithe sihamba phambili. Konke kuhamba kahle ngamalungiselelo omcimbi wesilo bethulwe ngokusemthethweni osonkontileka bomgwaqo kanti ke kushone izingane engozini yemoto. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 16.78 cent maqhathaniswa ne-dollar laseMelika libo 20.18 cent maqhathaniswa nobhondi waseBritain libo 17.4 cent maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo 1,762.65 ounce kutholwe ongahlinzwe wona ubu 93.65 umphongolo. Asibheke ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Manqoba Mnqithi usenxuseke abalandeli bamaBrazilians ukuba baqhubeke nokweseka leli iqembu njengoba ke lisemgqigqweni wokushaya yonke into eme endleleni yalo. Ngomgqibelo komhla ka-20 kuNcwaba iSundowns izovakashela isikhukhune enkundleni yezemidlalo ePeter Mokaba Stadium kowe-DStv Premiership ngehora lesithathu ntambama. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona osuku lwanamhlanje. Mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sala kahle emakhaya.